A Nigerian man escapes being jailed in Dubai as he uncovers contraband concealing food items given to him to deliver. A Dubai-born Nigerian man has uncovered tramadol tablets, marijuana, and other illicit drugs concealed in food items allegedly given to him to deliver to someone in Dubai. Speaking in the video posted online, the man from Oba, Anambra State, said the drugs were discovered after his brother suggested they go through the packages. A full search of the content revealed drugs hidden inside foodstuffs including yam flour, a gallon of palm oil, dried pepper, bitter leaf, crayfish, coffee powder, seasoning, sweet, among others. I don't know if their plan is for me to be sentenced to life imprisonment in Dubai, but my hands are clean, the man said.
Naife mwazi na la chene le
Niko
tana le 2020 naira
Ihe na aga adi n'ime ya
Ihe na adi n'ime ya
Ihe na adi n'ime ya Ihe na adi n'ime ya o Mikot
Naife na mwazi na la chene
Mikot Ana ate ya ka biskit
Yes
Mikot Ana ele 2020 na unda boki
Ya ka nda wolo
Ana ihe mmadi ibem Akwa ifu nesi di yesi
Esi luchi ifa nda mwesilin machine no no Webulu webute Minha mãe não morre.
Nezena na.
Namne é de Dubai. Cambu puzelo tife. Neia. O abulibo. Ifa ifena não nante na afuna TV na afuna Facebook. Nemi. Oya Julia na eba. Neia.
Nekimere doi.
Neime mano aya.
Imere doi elo Julia neime mano.
Ngwa nezena na eko mfu. Tramadol jueba. Yeni na tramadol.
Nime pando.
Pando neye ba.
Neye pando. Nka nese se ne elo wite ofe.
Neye ka fa.
Ya ke mi kolo na. Si di che ya na fo tramado elo
do. Ne si nu. Neye na ne mi no ni. Nimo nu bu mose. Nimo nu bu mose. Eh? Makara fish. Kanda basi ogu ebulu bunye.
Na ko no. That seasoning.
Na seasoning cool. Efe jigasi webu ya.
Tramadol yellow
rich. Efe na yellow rich.
Drug.
Ebulubulu obo na wanne masoro no obuputa choko obunye nwe sino ko ni nego die ada mama. I went in ezi anya na ife aji chop taba ibu na aye mepo ofuke.
Ewele ko.
Ife nwa no we sino ife ji one boy sino ife na ba sino ife ji wa a few tibo. I was in Banaba, if I did to add a new member. I defend one quite cordy.
Nequin, Kaka line.
Nay, Naka line, coffee, a teacher, I
fear. A teacher for him, I load, we also need me. I see the
query. I want to say, I never toss you a fee for Kaifu Nana.
Guinea,
I see you. See, little just see,
I see, I see.
No, pursue now. Up a pando deba, we will put a beef. I wish an egg with you. Nke ewepụtara n'eya ife ju ebe a n'enu ya. Amalọnọ live jail ka a na-atụ na Dubai mana aka nwa dị ọcha. E nwere onye nji nke n'eya n'enu ya. Maka personal enwe aka m atụzụ isi bi na ịtọba ife a atọba nọọ eburu nye etu a na m aga wute obi ọcha m mana ka Chineke si agbalụ ndụ ya ọgụ na ife dị etu e merụ n'ezie na ya ụmụnne m ọka m na-esi je ife a ekwuzi bụ onwere dị onye agwa nọọ na ama nọọ ndị ọba na akafasi eme. No big old, I'm no big cubano. No, if you're mad, you're mad, you're mad.